Ndiindo kudaiwe nyangwe zvinhu zvorema siku nesikati yei ndoshuva dai
Strai nyangwe ndire fungwa tofunga iwe wakandivhiringidza brain ndoshuva dai uri pedyo
Just.